Yahi wara. Matua tupuna e ngā iwi. Hei o ranga mō mātou, te rangatahi e tua tune.
Whakarongo maira,
whakarongo maira, ki tōku whakamanawa he tōmaha. Te oho nutanga, o te nāka te karanga nei. Me pēhea taua te iwi, i ora ai roto i tēnei au. Huri, huri, me o ngā ki te atua he. Kua tata ki te wā, mā ngā tikanga katoa kia puta mai. Whakamanawa ki ngā tikanga rangatirae. Ahakoa e tino, te mātauranga e kawe nei tātou.
Do it.